Many uru rombe molal mondo ukel gi kalum mondo gi pat Nyasaye. Jomoko awinjo wacho ni mwandu ema ne amanyo. Jomoko awinjo lando ni rieko ema ne amanyo. Sandi kori yudo mwandu iweyo Nyasaye mane omiyi. Sani to kori yudo rieko, iweyo Nyasaye mane omiyi rieko. Jomoko awinjo wacho ni mwandu ema ne amanyo. Jomoko awinjo lando ni rieko ema ne amanyo. Sani to kori yudo mwandu, iweyo Nyasaye mane omiyi. Sani to kori yudo rieko, iweyo Nyasaye mane omiyi rieko.
Chunywa chandore,
chunywa chandore,
chunywa chandore,
chunywa
ningili, chunywa winjo malit,
chunywa kuyo,
chunywa winjo malit. Yaye unjo yalo, yaye unjo yalo.
Iweyo lemoto ilamo Nyasaye mane okelie piny kae.